Hello guys, this is Scara, the general. I'm about to do a poem called Iziyobisi, Umlahlekisi. Check it.
Qaqalevumba lirhaqa maqala abasisizalweni yabantwana. Sabhongo seziba nedilia tyathanga elingqaqasho mbophelele woluntu khula lengqondo jango erhabaxa kasathana khaya lesihogo ndlela enguholo esinga esihogweni wena Siyobisi ungumlahlekisi mncane gazi ntakumba ihlinzi zibindi sitshingitshane sibhudla kuphele ulwazi xhegola kudala namabala afetefete elilahlekisa isizukulwane siphilayo wena Siyobisi ungumlahlekisi mbiza exoxezela induma zamadoda egubungela amadoda aziwayo nangaziwayo buphele ubuhle bomntabe munca munca bematshande tshande abengathe ngulopopu cabonini ndozakuthi masicele kophethe yakusi sigwebe kobonwe iphethe Siyobisi kuba ulutsha luza kufela amanyanelo ndiyatshaya. Yo, this is Scara, the poet. Go to Facebook and like my page, Scara's bracket, triple J, close the bracket, poems. Sharp, yes, voila.